appearance in.
Now go shoot the goal.
Make a goal.
He shoots and he scores. And that's going to win it for the... my Cardinal directions. The North team. We'll let him finish his relay. We'll let him finish. Fans cheer him on. Here we go. He can do it. He shoots and he scores. All right. That was great. Let's do it one more time. We're looking for three more contestants. Three more contestants. Da 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 da